Mimi jaka. Mimi jaka mara na tiga no.
Thank you. Yeah.